guys for what I think is an amazing, amazing journey that just ran flawlessly. Magnificent food, the care from the nurse, everything about it just flowed together. It was amazing.
Hey! mai kake mai ka kake mai a a ki a koto ma ki pai mai a te re ki rongi te waka a tau I kua te waka nei ko te nei tapu hiki a koto a ki a koe Mr. Rice a ki ngā whānau ma e kai atu nei ki te haka nui ki te rā nei ko te nei tapu hiki ngā mā pau waka o te moki nei ko reina tēnā koto tēnā koto tēnā koto e ko mina I te mewa
Good photo.